Kwesinye isikhathi abantu banokubuza imvelaphi yesibongo sabo. Ake sibheke kafushane ukuthi abantu bakwaSithole baphumaphi. Umlando uyakuveza ukuthi baqhamuka egubazi laphaya ngasenquthu, futhi kuthiwa baningi abanye abafudukela emnambithi okuyilapho okwabakhona impi phakathi kwabo nabakwaMbele ababesatshwa kakhulu. Siyathola ukuthi kuleyo mpi kwanqoba uSithole. Sibonge ukusiboleka indlebe. Ukhona umlando wezinye izibongo kanye nezithakazelo. Vakashela www.izithakazelo.blog.